ngikhumbula tingelosi letefika kubelusi belusile tafika tathi silethe tindzaba letimnanzi tekuthokota kwebantfu bonke emhlabeni letindzaba letimnanzi betivela ezulwini betingaveli kumbe kuhulumende bekungasito tindzaba ngetemnotho bekungasito tindzaba ngemisebenti bekungasito tindzaba ngemabhizinisi bekutindzaba tekuthi sekukhona umsindzisi bekutindzaba tekuthi lomhlaba lowonakele lomhlaba lonetinkinga sewungenelelwe ngumsindzisi futhi ke letindzaba bekuthiwa tindzaba tekuthokota kwebantu bonke nawe sihlobo sami bewubaliwe wabalelwa ekhathi kubantu lekumele bathokote ngekufika kwaJesu emhlabeni singwa sethu lesi sakavuka udle silive la nkulunkulu uyasithola njengalokhu usilalele ku WhatsApp uphindze usilalele futhi ka YouTube ukhumbule ukusubscribe awutohlale usithola kalula lamuhla sisithola encwadini ya Johane sahluko 20 verse 1 ngelisondo ekuseni ngeluvivi Maria wase Magdala lesimbita ngekuthi Maria Magdalene wahamba waya ethuneni wakhanza kuthi litshe lisusiwe emnyango welithuna sithi silele kube kususwa ematshe sithi silele kube kususwa tindvo sithi silele lizulu libe lisemsebentini kuze kutoba lula kukhonda Jesu wethu Maria lo kule sahluko kule ncwadi ngazuthi nje uvetwa ayedvana bangekho labanye Maria kutho wavuka ngeluvivi wangesabi ukuthi yini langahle adibana nayo ngoba inhlito yakhe yayithumbeleke kuJesu wakhe Maria washiya tingubo timnanzi ngabe yini leyenda Maria avuke yedvana abe kuya ethuneni kube yindvo yekucala uyawukhumbula kuLuka 8 mawufunda verse 2 Maria Magdala abe ngilomunye labe bakhonda Jesu libhayibheli lithi bekukhokhwe emadimoni lasikhombisa kuye Oh Maria uvuke kuseni nje uyathe kuze kunetindvo letakhokhwa kuye kunetindvo lebetimhlupa bekati Maria kuthi benginga nje kepha nyalo ngiyathe kunetindvo betila kimi kepha inkosi yangethula umthwalo yangishiya neliculo Maria bekabuka kuthi yini lengenda ngephute kufike bukhoneni benkosi yami yini lengenda ngingabi nginumber 1 etindweni temsindisi wami ngoba inkosi kunetindvo letikhokhile kimi inhlitiyo yemuntu lokhonda uNkulunkulu amfunze eBhayibhelini angeke ifana nenhlitiyo yemuntu lowathi uNkulunkulu empilweni yakhe kuthi yini la ikhokhile kuye Maria emandla ekuvuka ayedvana emandla ekuba wekucala abangelwa kuthi beka neliciniso kuthi beka kanje kepha ingosi imkhululile yamshiya neliculo kwangathi nawe sihlobo sami usahamba noma uyaphuma noma uyangena ngetulu kwato tonke tindo longathi uyatifuna ngetulu kwako konke lokukufunisa lisondo kuhlabela kuthumisa beungafuna ingosi Jesu hayi inkonzo lemnanzi hayi inshumayelo lemnanzi hayi umthandazo lomnanzi kepha nawe uhamba uthi ngifuna kubona Jesu ngifuna kubona inkosi yami mawathi ukuthi inkosi yakho ikwendeleni mawathi ukuthi inkosi yakho ayikukweledi kepha wena uyayikweleda bani netindo takho tekucala ekucaleni kwenyanga ekucaleni kweminyaka ekucaleni kweliviki awubonakale nawe kunetindo lotenda ube wekucala wendela ingosi yakho. Amen.